Umunsi umwe umwana w'umukobwa yagiye mu mihango bwa mbere iramushobera, ayoberwa ibyamubayeho, nuko ahamagara musaza we aramwereka, nuko musaza we aratangara cyane ati sha, nubwo ntari muganga wagira ngo amabyi yabaye akebye.